bangunikeze ibhodlela lemnyama laba efriji
baba wangibiza isikhumbuzo
ubiza isikhumbuzo ngokakunikeza legama ukuthi ungikhumbuze iCoca-Cola always Coca-Cola
yebo baba Coca-Cola imunani Coca-Cola iyadlisa sonke siphuza Coca-Cola jikelele wonke umhlaba bayayithanda iCoca-Cola Coca-Cola imunani Coca-Cola iyadlisa bayayithanda wonke umuntu Coca-Cola imunani sonke siphuza iCoca-Cola Coca-Cola iyavaya
Coca-Cola.